tinga nene bwanji kuti dziko lokoma pamene kuli nkhondo anthu ali kufa kuli dziko mwamba kulibe zonse tingo
tingo Tendere, osaneneka, ulima Yesu, kwa ofunayo. Tendere, osaneneka,
tingo,
tingo.
Terwa pai oko
kuli dziko mwamba kuli be zonsezi
inu tingo tingo kulupira Yesu
mene dziko lili pankondo yolimbana ndi kutetsa Koma Yesu wanga atetsa zonse hey.
Tendere,
tendere,
osaneneka
Inu tingo,
tingo, kulupira Yesu
Tinga nene wanji kudizi
Yesu Tendere
Tendere
Osaneneka
Ulima Yesu
Ulima Yesu Kwa ofu na wo
hey.
Tendere
Tendere
Osaneneka
Yesu
Natim